Kani ya mudeke Wapanchinga kangeneramu Niepa mulomo Kalisa Sobe ni baba Kafiri kanda penda na baba Shaki sugar Kale unichita saa
Nero wako chinge boy Nero wako chinge lela Ala wirira Lelati
Churu chapoa ni churu chapoa
Tekulira wangati
Mabilo vipwela mairoka
Itachio kila ime
Production, don't sit alone.